Bang! My ninja! Leapsy!
Natsitsi yakandichita icho kwandibvunza kana Sulumani
saka mupesi wangu ndichamuti
undongo mukudza wazowana ari nani
maninja layane musoja ya jipa
yepine masisters
kakati andisiye andisiye kuti takaitira iyi andisiye kakati andisiye andisiye
bang
yaka
I'm not going to be able to do it.